Eh, watu wangu, what's good, Kipchoga, Supakta, and kuna mkwangu wapa.
Mm-hmm. Kwame mwenyewe, Akaqincy, Rapando. Mm-hmm. Kuna bishitu wapa, Faith. Tunataka msubscribe kwa channel yake, au siyo?
Mazi, yeah. Tufike 1,000 ata because of this.
Lakini unajua hata tubembelezi ya watu. Ni unsubscribe.
Unsubscribe, wapa.
Kweni ni shoke.